Azarna Allah Piyaus, Azarna Allah Piyaus, Wanti Kuta Dama Isnu, Azarna Allah Piyaus, Wanti Kuta Dama Isnu, Azarna Badi Sata.